iqela labalandeli be-MK kumasipala ombaxa iNelson Mandela Bay bavakalise ukuphoxakala emva kokuba owayesakuba ngumongameli weli uJacob Zuma engakhange afike eMotherwell njengokuba lo mbutho ebethembise ukuba waza kufika. Nangona kunjalo, abalandeli bakwathe banethemba kuZuma.
Ndimthanda kakhulu uMsholozi, inkokheli nenyani, inkokheli nomqolo eyilandelelayo yonke into eyithethayo. Akhona nanye into angakwazi ukuyimela. Zonke into azithethayo uyazimela. Ndiphakamiswe nje yinyaniso yakhe nendlela ayimela ngayo inyaniso embuthweni. Loo nto ndilandele sendike ndambona kwixesha ebekhokhele into azenzileyo. Ndimbonile ukuxabisa kwakho umntu omnyama. Ndimbone embeka kwizinga eliphezulu umntu omnyama.
UJacob Zuma uxolisile kubalandeli balombutho ngokungakwazi ukufika eGqeberha ngenxa yokuba ebesemngcwabeni weqabane lalombutho uphumelela Togwe eMonti. UZuma ukwathembise nokuba uza kuza kwesi sixeko xa sele kuphindwe kwacwangciswa omnye umhla.
Ndithea ndithathe eli thuba ndixolise ukuba ndikwazange ufika. Namhlanje njengoba bekulungiselele ukuthi sifike sizokwazi ukuthi sixoxe ngodaba lombutho wethu uMkhonto Wesizwe. Kodwa ke ndiye ndadibana nengxaki yoba kunoqabane oswelekileyo. Loqabane besisazana kakhulu bese kwilungu loMkhonto Wesizwe. And indoda nokho ethexa amaqabane alapha ekwakhiwe khona lapha ehlala khona le ndoda kwacaca uba kulukhuni ukuthi uqabane namaqabane ethi andize ukuthi sizomfihla ndithi andizukwazi ukuza esebe sekuyimcimbi wakhe wokugqibela. Ndase ndithi kandithumele amaqabane amabili eniwaziyo ukuba azobeka lo myalezo andicelele uxolo uba nokho kwanamhlanje sizawunquma ilanga endizabuya ngalo.
Isithethi salombutho onhlamulo ndlela sithi lo mbutho ayingombutho ohlohla esakhe uza kusebenzela ukuphucula isimo sabemi beli.
You know, so it's sad and it should be shocking. In actual fact, it's disgusting that a person can be using state assets and they are busy, you know, swindling money from state coffers for the betterment of their friends, their lives, their wives and their girlfriends, you know, and we're tired of that. People want change. They are tired of what is happening here and we will bring that change.
Ukanti nawo lo mbutho kwingingqi yaseNelson Mandela Bay ungxengxezile yaye ugcininisa ukuba uluntu kuza kwaziswa ngomnye umhla uZuma ekuza kulindeleka afike ngawo. Kodwa okwangoku abakawucwangcisi. Kwiindaba ze-MPK TV, ndingu Alungile Boqwana, eMotherwell, eGqeberha.